Ufasha dukure nyarengo. Ibyo rikorira reba reba ne ubyirikira kandi. Iyo jojo bijigo bijigo tumusozi. Aho yiriwe ntaru ntamaganya ntagahinda. Mash 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 mash.
Inka
imirima
n'ibidukikije.
Inka imirima n'ibidukikije
ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
Turime tworore kijambere
tubungabunga ibidukikije.
Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye n'uburimyi.
Guhera mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'2021 leta y'u Burundi leta mvyeyi kandi inkozi yaratanguye umugambi mwiza wo kwegeranya kugura no kubikira abarimyi umusesekara ku mwimbu haba ku bigori, ku biharage ndetse no ku muceri. Ibicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kigo cyabwo Anagesa. No muri uyu mwaka w'2022 uwo mugambi warabandanije aho abarimyi baguriwe na leta umusesekara ku mwimbu ku giciro cy'amafaranga 108 mu ntumbero yo kubabikira uwo musesekara kugira ngo baze basubire kugura ku giciro kitavuna kandi byoroshe. Leta y'u Burundi ntiyaga amasigara cicaro. Ku igenekerezo rya 2028 munyonyo niho yatanguye gushira mu ngiro ingingo yo kugurisha ku bene gihugu umwimbu yari yarababikiye mu bigega ntegabizoza. Bakaba bawuguze ku giciro c'igihumbi n'amajana 200 ku kilo kimwe c'ibigori. Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarishikiye ku rubuga kwirabira uko iyo ngingo iri kwirashirwa mu ngiro aho hari ku igenekerezo rya 2029 munyonyo umwaka w'2022.
Uno munsi uri hejuru twazindukiye mu bene gihugu kugira ngo twirabire ukuntu ingingo yafashwe na leta y'u Burundi aho hari mu ndwi iheze. Beshi mwaravyumvise ku maradiyo abandi mwarashoboye kubyisomera. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo gusubiza umwimbo w'abene gihugu mu bene gihugu tubicishije kuri cya kigega ikigo gisanzwe gitunganya ibigega ntegabizoza kitwarirwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Iyo ngingo rero twariko turaraba uko irikiraja mu ngiro mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye. Muri rusangi twasanze vyifashe neza cyane kuko igikorwa kiriko kiragenda nkuko twari twaragitegekanije. Twasanze abene gihugu batekanye bariko bararonswa uwo mwimbo kandi bawuronswa ku giciro cyashyizweho na leta kitavuna kuko icyo kigega icyo kibereyeho nuko tugura umwimbo w'abene gihugu hajya bariko barimbura maze tukawubabikira kugira ngo abadandaza ntibahave bawukoresha ukutariko. Hageze rero ko tubona ko ibiciro biriko biraduga ku isoko tugaheza tukabasubiza uwo mwimbo wabo kandi ku giciro kitavuna. Akama twotera abajejwe gusubiza uwo mwimbo mu bene gihugu nuko bobikorana ishyaka, bobikorana umutima mwiza kuko aba bene gihugu nibo dukorera, nibo turi ngaha kugira ngo tunezereze babeho neza. Tukaba rero twobasaba ko bokurikiza gusubiza uwo mwimbo mu bene gihugu bokurikiza uko vyateguwe na leta mvyeyi leta nkozi. Twanezerewe ko twasanze ariko bariko barabikora. Tugasaba n'abajejwe intwaro ko bobafasha mu mihingo itandukanye irimo ivyo bigega kugira ngo ntihave haba have haba akajagari ngo usange uwo mwimbo uri kuraja kubo utagenewe kujako twebwe icyo twifuza nuko uja mu minwe y'abene gihugu ukabaramira kandi ku giciro nyene cyashizweho na leta kitavuna.
Umuyobozi mukuru ufata kibanza w'ikigo Anagesa aratubwira intumbero nyamukuru z'ico kigo.
Leta mu gushyiraho kino kigo yabonye ari byiza ko umwimbo w'abene gihugu ukwiye guhabwa agaciro, kuko murazi yuko hari igihe abene gihugu bimbuye umwimbo bimbuye abadandaza bashobora kubagurira ku dufaranga duke cyane twinshi ntikize, ariko leta iti leta mvyeyi leta nkozi itireka umwimbo bimbuye tubuhe agaciro mu kubadugiriza udufaranga baronka mu gihe baba bimbuye. Hanyuma intumbero igira kabiri ni uko mu gihe wabitswe abene gihugu bamaze kuzana umusesekara twawubika duheza tukawubasubiza mu gihe ibiciro biri kuraduga ku masoko. Kandi intumbero igira gatatu niyo gushyiraho ibigega ntega bizoza kugira nk'igihe hateye ibiza canke mu gihe hari izindi ngorane leta ishobora kwikora kuri uwo mwimbo kugira ngo iwushikirize abene gihugu. Muri rusange mu ntara nka zose abene gihugu bashoboye kuzana umwimbo w'umusesekara kino kigo cya leta Anagesa cyawubika ibikorwa byo gusubiza uwo mwimbo abene gihugu kigo kiragenda neza, kuko namwebwe ko mubibona murabona abene gihugu ni benshi batonze baje gusubira kwakira umwimbu, kuko uno musi ku masoko ikiro cy'ibigori hari usanga kiri igihugu wa 2200 cyanke birenga, ariko uno munsi leta mvye leta nkozi niko yasubiza uwo mwimbu abene gihugu ku 1200.
Abene gihugu barashima cyane ingingo ya leta yo kwikora ku bigega ntegabizoza kugira iramire umwene gihugu mu gihe ku masoko ibiciro byari byabaye ndanse.
Turanezerewe cyane kubona ibigori bigeze kuri 2200 n'ahandi 2500 n'ahandi 2300 gutyo, ngatwaba turi ko tubigura 1200 nibaza ko ari iteka rinini cyane ku bene gihugu bato bato. Turashimiye leta cyane icyo cyiyumviro yagize kubona yarashoboye kubikira bene gihugu ibyimburwa kugira ngo ibyo canke hirya y'ejo bize bibe ikindi kintu cy'ikimazi kinini cyane kuri twebwe. Bitubereye igitangaza ntabyo twaziga, ni ukuri turashimye cyane. Mbere tugiye no guhimiriza n'abandi twese ibyimburwa byacu tuzoze turabizana, ni ukuri tumenya yuko ejo imbere ari ikindi kindi tuzobirongeramo akarusho.
Turayishimira cyane leta mbyeyi leta nkozi yazanye umugambi, ibigori byari bitinje twara tubigura kuri 2200 2300 ubu twara tubiguze ku 1200, uvuga ko yatubikiye kubera duciye dusubira kubironka, kandi umva bagize neza kubikorekt bakabitora bakabishyira hamwe abantu bagasubira kubidusubiza nyine, kandi umva bagize neza by'ukuri kandi bimeze neza ntibyanaboze, kandi babiduhaye nyine bimeze neza, tumeze neza by'ukuri baduhaye ibe nziza n'ukuri bakoze.
Je nazanywe no gusoma ibigori ngaha kubera nabyumvise ku makuru nkumva ko bizimbutse, kandi ikindi cya kabiri twebwe mu banyagihugu mu bene gihugu twari dufise ubukene bw'inzara, kuko ibiciro byaraduze ku buryo bwinshi tutoshobora koroherwa, ariko leta yadufashe mu mugongo idusubiza za ntetse twari twarashoye kera muri iyo minsi iheze, bituma baziduha ku giciro kitangana n'icyo ku isoko. Batuzimburiye batubwiye yuko baduha ku kiro 1200. Turashima, ni vyiza cyane, ni vyiza cyane ku buryo iyo banabitwara kubadandaza hariya mu isoko bamenyerewe bobo ntibari kubidusubiza byoroshye, kuko twibaza yuko batari koroherwa bobo babashaka inyungu zabo. Mugatwege uno munsi aho tugerereye aha twabonye yuko leta yadufashe mu mugongo n'ubundi zisubira uwo mugambi ubushitse no mu mwaka uzoza kugira ngo tuze tworoherwe nk'uno munsi. kuko idutegerera ahantu tubona yuko tutanguye gufatirirwa mu vya rasiyo yo mu rugo
ibigori nkubu y'umuntu abigumya mu nzu icyo giciro bigezeko ntabyo tuba tugifise jewe rero narashimye ndakenguruka mbere navuze ati mbere leta yaratuziganirije ku giciro yabishizeko ni nkuko yatubikiye kuko nabonye ne uravye imiti babipompye ukaraba ibigega babibitsemwo ukaraba n'abakozi bariko barabitanga abo bose n'agahembo bazokenera kuri ibyo bigori cyusanga leta ariyo yasubiye inyuma mu biciro yatanze rewe numva no yishimira cyane gose kubera baratuziganirije bikwiye
twebwe tukibishora ntwaye tuzi yuko tuzobigura kuyibeye inkiyi ahubwo twibaza yuko bazobijana mu mahanga ariko ko babigumije ngaka bitwe tugaruka kubigura ni byiza cyane biratunezera turabona yuko ari leta itwitwararika yitwararika abene gihugu bayo kuko ibintu ishaka ari kubigurisha no mu bandi banyamahanga ariko biguze twebwe abarundi cewe no shimira leta y'u Burundi kuciyumviro ciza yagize cuko itugurira umwimbu twimbuye hanyuma ikongera ikawudusubiza ku mahera atavuna kandi kino ishimira nuko yoshishikara kugwiza umwavu kugira ngo abantu turonke umwavu ukwiye tuzoshobore kuyishorera umwimbu ukwiye hanyuma mu nyuma tuze twongere tugaruke tuyigurire
twe twumva tunezerewe cyane twimvira ko leta yacu mbyeyi n'ubundi yobandanye wa mugambi tugoma twashikiriwe leta yacu ni leta nkozi leta mbyeyi turayishimira cyane wera uwo mugambi twimburira umwimbu w'umusesekara ikongera ikawudusubiza tukaja kuwufungura iratworohereza cyane katuraba kugira natwe abanyagihugu bato bato ntitumeregwe nabi ikaduha ku kabeyi katavuna
ni ukuri leta y'u Burundi ndayishimiye cyane kuri uwo mugambi yafashe yo kubaka amahangari kugira ngo izirabike umwimbu w'abanyagihugu kandi igaca yongera bimwe twayigurisha ko igaca ibitusubiza kandi tukabigura ku kabiri gatoya
nukuri turashimiye nukuri leta mbyeyi yadufashije kabiduhaye ku kabiri kagufi kagufi kuko mu isoko byari bizimbye cyane nukuri turashimye ko yaduhaye ikadufata mu mugongo abana bakabaho neza
n'abajejwe intwaro barakenguruka uwo mugambi wa leta wo kubikira abarimyi umusesekara ku mwimbu bagashima nuko ibikorwa biriko biragenda
kwagira tubanze dushimire leta kubona yarafashe iyo ngingo yo kwegeranya bino bigori kugira abene gihugu bazogaruke babigure duca tubona yuko turavye ubwishi bwabo duca tubona ko iyo ngingo yaje hageze ucubana ko bari babishashaye turashimiye cyane leta kubona rero yarafashe iyo ngingo yo kwegeranya umwimbu hanyuma ukongera ugasubira mu banyagihugu ariko abenshi tubona nabaje gusuma tubatera kamo rero yuko boza baregeranya umwimbu bakakumva kamo leta ibateye bakaza barabizana tukabibabikira kuko nubundi bisubira iwabo iyo ngingo turayishimye cyane tubatera kamo yuko boza umwimbu umusesekara bowuzana ngaha ako bagutwara mu isoko hanyuma leta igasubira ikabibashikiriza
kino gikogwa cyo gurisha umwimbu kiro kiragenda neza ngaha muri komine iwacu wera kuwa mbere abene gihugu bamaze kumva ko leta igomba kugurisha umwimbu abene gihugu baracyitabiriye rero twatweze ku musubira gatanu nkuko muyibona murabona ko bari ko barasuma umwene gihugu wese arashobora gusuma bava amazona atandukanye baraza bagasuma no mitumba itandukanye ntangorane nimwe irimo nova nkunga hashoriye amazone abiri yonyene umazona tata agize ikomine ya Butezi ariko no munsi bari kubasuma bose abashowe n'abatashowe bose bagasuma nta kibazo akamunotera abene gihugu nuko nko mu mwaka uza ari uko bakumva ko ibi byo gushora umwimbo bawurwa na leta abo byitabira ku bwinshi kubera ko bishitse leta irongera ikabahamagara ikabatera kamati ni muze musume wa mwimbo twabikira rero no terakamo abene gihugu ko bo byumva ko ari byiza kubika umwimbo no vako ari nk'ukubika kubera ko uraheza ugasuma ku giciro cyiza kitavuna na cyane cyane gusanga abadanda zabo cyabihutira kuduza ibiciro ugahusanga rero bamwe ne gihugu ntiyorohewe gusuma rero turakenguruka leta y'u Burundi yo yumviro kino cyumviro cuko yoza iragura umwimbo w'abene gihugu mu nyuma bagaheza bakagushaka ikiro gitavuna rero nkasaba nuko mbere bo kuyumvira ko mu myaka iza nibindi byimbugwa bo bigura nk'ibiharage umuceri ibintu bishaka kubikika kugira ngo bishitse abene gihugu bazoheze baronka aho basumira ugiciro kitavuna cyo twosaba leta nuko abafasha mu iterambere yo batera kamo kugira ngo bashyigikire uburimyo kugira ngo umwimbo uyongere aha muri komine yacu ndetse no mu gihugu cyose kugira ngo abene gihugu bashobe kuronka ico bafungura.
Abagiye bafasha kwegeranya umwimbu baratubwira intambamyi bahura nazo mu kwegeranya no kubika umwimbu.
Intambamyi twebwe twabonye ni intambamyi ubwa mbere turiko turaba mu makomine menshi. Amastoke ntameze neza. Hari aho tubika mu mastoke atubakitse mu buryo bwa kijambere ugasanga imifuko irahakwa n'ugushika kwibati turiko turabipanga uri kubaraba hariho naho tubika intwari kadutiza aho bagirira amanama aho no bahaburorero butari buke nka za gisuru za butaganzwa intwaro baraduhebeye aho bakorera amanama ico nico hambere cerekana ko amastoka gikenewe muri rusangi iyindi ntambamye ijanye n'ubu tutuntu batereka ko imifuko aramastoke adakwije ayo utwo tuntu utereka ko imifuko ikindi gikunda gutubera intambamyi ni mbeba imbeba mu mastoke ni intambamyi umu imbeba iritera ikagenda iga ikimba hagati urya muntu hajejwe amastoke ntabimenye ugasanga rero turiko turubura umufuko umwe ibiri tatu n'itanu irenga yatobowe n'imbeba ugasanga byo bigo biraboze hari n'igihe ushobora gusanga iyi mifuko ibika igwanya ibungwe hariho nk'umufuko watobotse watobowe n'umusumari cyangwa nk'iparete uwo mufuko ugasanga umuyaga winjiye byashoboye kumera nk'ibiboze ubu turiko turi mu gihe cy'imvura aby'amasashe abari imbere muri wa mufuko ku bigori byo hasi biba byegereye isima naho haba hariko haba hariho kaya kantu kabikingira haraza imbeho iyo mbeho rero ugashobora kubona bijya bigori byo mijya mifuko yo hasi ukubura umufuko kumbure washoboye kumera nabi kubera ikibazo c'imbeho novuga mu gifaransa imidite izo nizo ntambamye ikunda guhura
cyo twosaba nuko bigega byogwizwa hanyuma na leta ikongereza amafaranga yo kugura umwimbu kugira ngo abene gihugu bashe umwimbu ko murabona yuko bamaze kubona yuko ikwari cyiza tuzoshobora kubagurira he tubibike nko bibereye
abene gihugu bashoboye gusuma ivyo bigori bahamagarira abarimyi bene wabo gukura amaboko mu mpuzu bakarima cyane kugira haboneke ivyo bafungura bongere baronke n'umusesekara ku mwimbu
cyane batarakamo kugira ngo ahubwo twege twese abanyagihugu dukura amaboko mu mpuzu turime cyane cyane uburyo bw'uko ivyo leta dusaba gushora ku isoko tubironka tukazana ibyo gushora n'ibyo dusigarana gufungurira abana mu gihe umwimbo utaratangura gusanzara uja mu masoko atandukanye tubizane bigikwiye kugira ngo nyene umuntu yinjize byinshi n'igihe hazoza gusoma bazomuhe ibyo yipfuza
turateye inukuri ntega abandi barimye bazoze barazana imyimbo yabo baza kuyibitsa ngaha mu bigega rusangi nukuri n'ikintu cingira kamaro cyane
nashaka ntera kamo abarimye twese twumve ko iki gikorwa cyiza cyo gushorera leta kituraba narirya ubu mwiki gihe tugarutse tukabikenera kandi bakabiduha mu butungane n'amahoro
mu bisanzwe igiciro leta iba yavuze iba yakivuze yiyumviriye yuko umurimyi atazovunika ahageze yuko ibintu byozimba azobigura ku giciro bazoba babisize ko hanyuma umurimyi akanezerwa uri kuramubwira ati reka kubigurisha mu kinyegero ubijane babikugurire ku giciro ciza leta yoba yashinze uca usanga umenga nta byakiriye neza yumvise nkarijya jana bo baba bamurengereje ko abariko barabigura mu kinyegero aca avuga ati jewe nofumanja iryo jana nivyo bituma umurimyi areka kubijana muri leta rero yaba bagura ibe yimwe nyene bakavuga ati twe tugezaya ari nk'umuntu ariko arabigura mu kinyegero akavuga ati uyu muntu nafatwe kuko ari kagura ku giciro kirengereye kugira ngo abanwanyi abarimyi ntibabizane ngaha kubibika mu kigega niho rero uca usanga abanyagihugu bariko babijana kubigurisha mu kinyegero kubera bumvise igiciro kirengeye icyo leta yatanze ko twobahimiriza kugira ngo nk'umunyagihugu ariko arabitanga mu kinyegero nawe nyine afatwe n'uwo uriko arabigura nawe nyine afatwe kuko urabona ingaruka ziguma zigaruka kuri twebwe abarimyi.
Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarahimbawe n'uko abenegihugu banezerejwe n'ingingo leta yafashe agahamagarira abarimyi kumenyera kuzana umusesekara ku mwimbu kugira leta iwubabikire.
Twanezerewe cyane, twanezerewe kubona abenegihugu bishimiye iyo ngingo twafashe, tukaba bidutera intege ko mu myaka ikurikira mwiyimbura rikurikira tuzogira tukarushirizaho kubafasha kubabikira uwo mwimbo kandi nta gahato kajamwo kuko tubaha tubagurira ku giciro cisununuye turavye igiciro kiba kiriko kirakoreshwa mwico gihe cy'inyimbura. Tukaba rero dutera kamo abo bene gihugu kuyimbura rikurikira mu yindi myaka ko bo kwitaba kamo umwimbo wabo ntiwononekare bakawudushikiriza bakawushikiriza icyo kigo anajesa kugira ngo tububabikire. Biragaragara yuko umwimbo iyo tububitse n'ubundi ubagarukako n'akarusho rero kuri bo n'akarusho n'umugambi mwiza cyane leta mvyeyi leta nkozi yiyumviriye kugira ngo ize iraramira abene gihugu bayo.
Murabona ko leta y'u Burundi atakindi kiraje ishinga atari umwitwarariko w'abene gihugu, nico gituma umwe wese kubimwega yokora uko ashoboye kugira ngo umwimbu mu burimyi n'ubworozi wiyongere mu gihugu haboneke ivyo gufungura n'ivyo gushora, gutyo niho wa munwa uzoronka ico ufungura numufuko amafaranga.
Ashafasha dukuye nyare n'ibyo rikorera reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigo tumusozi aho yiriwe taru ntamaganya ntagahinda mash.
Inka
imirima
n'ibidukikije
ndumwongere wa magana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwashe.
Inka imirima n'ibidukikije
ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
Turime, tworore kijambere,
tubungabunga ibidukikije.